Nkuko muvyumva intandaro yo guhigwa buhongo kurongo uyu mugambwe SNL Agathon Rwasa vyatanguye yingingwa na Reveriano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe SNDD FDD amusaba ko yo kwinjira muri uwo mugambwe canke naho agashira mu kwaha k'ubutegetsi abanywanyi biwe amaze kwankibi uruhigi gorabandanije no kumukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito aho yamwagiriza ko ibyo umushinga amateka Agathon Rwasa akora ari abamukoresha bakinyegeza inyuma y'izina ryiwe kuko we ibyo kugwanira ubutare n'agataka atacu byo mumarira
ikintu Rwasa yerekanye neza nuko yerekanye ko akoreshwa atari wakora si wakora arakoreshwa n'ikimenyame ya jeno cyamaze kibazo kuzana amategeko agenda ubutare n'agataka mu Burundi yarusha icyo kintu ni cyagwasa murazi yuko na ntaryo abakoroni ikintu cyambere bashaka nitunga cy'u Burundi bararihaniye baremera bati nidufume twicana tumarana Burundi bupfe hako ubutare n'agataka buzoribwa n'abarundi hanyuma babonye ko abarundi rero bakanuye ubu kazoza kabo babushize mu ntoki ituga ryabo ni ryabo ubu rero bacabarondira babandi rero bamwe bakoresha baba PDC bamwe babagurano bakorera abazungu batigenda wewe ugira uku ngoreka ngugende ngori ngwaje amategeko ngwage ngubutare n'agataka azohinduka iyumvira umuntu aje kuvuga atabarundi ntibagivyabo
Varisito akanegura Rwasa ko yasabye ko amatora yizewe kandi ahurukiyemo bose akuye gucungerwa n'abahinga bigenga ibyo Ndayishimiye yise kwa kabarundi uburenganzira bwo gucungera amatora bonyene
iyumvira umuntu agenda kuvuga ngo amatora acungerwe n'abanyamahanga agakura ko gateka abene gihugu bamutoye none uwo muntu aracaserukira abene gihugu cyane abaseruki cyo byarantangaje cyane umuntu yitwa ko aserukira abene gihugu akavuga ati kuva mu Burundi intwaro ya demokarasi itegerezwa kuvaho amatora cungerwe n'abazungu bakavanta uwo muntu aracari yageze kwambura iteka barundi
ahamukamenya ko umugambwe SNL wemeje ko amatora aheruka kuba mu Burundi ari wowe wari wayatsinze ubu naho leta ikaba yahisemo guca intege umugambwe SNL kugira ntuzogira inguvu mu matora yimirije Geoffrey Berkarangwa Radio Peace FM, Muri, ry'urwaruka.